JOA. Hello guys, yau kuna ina ne? Ku yi maza muna jiran ku.
Okay, normal le ga munan zuwa yanzu mu karasu.
Finrex on the beat.